lolu hlelo lobingelelayo umzukulwana kanyongo yephela adume ngonyongo yephela eteshini eziningi uprofessor lo cardinal kweze belaphi bendabuko emakhambini esintu kanjalo nakwezenkolo kwitheology ngitha ngiphinde ngithathe lithuba lokubingelela kakhulu umphakathi wonke olalele lolu hlelo ngenhloso yokukhulisana nangenhloso futhi ukuthi ke sinikane ulwazi njengoba sisizwe simpisholo mhlawumbe lapha ke ngezwe abaningi betha ke sibuke ngohlobo lezigubhu sebandile ke abathandazi nabaphathi bempande kumba belaphi bendabuko nenyanga zala eNingizimu Afrika nezasentshonalanga njalo njalo bekhuluma ngalolu hlobo lento ekuthiwa isigubhu isigubhu ke eqinisweni zihlukene kukhona isigubhu sokwelapha khona isigubhu sezitha sokushaya noma sokuvikela ikhaya nesokuqinisa ikhaya bese kuba khona kanjalo futhi isigubhu sokuceba ke senhlanhla sokuthi umuntu akwazi ukubhekeleleka ekhaya noma besifuna ukuphila bese kuba khona ke lezi kaba zisebenza ngendlela embi yokuthwala isikhathi esiningi ke abakulamazo asenhla awuthola ukuthi basebenzisa into enjengana namathambo noma icubo ezithile ezingafanele kodwa ke mina ngizoka njengomelaphi wendabuko mhlawumbe ngizoke ngibheke kakhudlwana la sikhuluma khona nje ukuthi umuntu uma yomelaphi enethongo noma enedlozi noma enesithunywa kukhona isigubhu sedlozi khona isigubhu senhlanhla okwisigubhu lapho kusuke kuthakwe khona amakhambi abantu abadala imithethile yedlozi esingenabungozi ke leso ngoba namasiko akhona futhi sithi masenzwa mhlambe sihambe siyocula soqaliswa emanzini ukubikela phela abanini bamanzi inkosi yabanzi ukuthi nasi isigubhu abasipha amandla ngoba sifuna ukuphila isigubhu ke leso ke okuthiwa isigubhu samadlozi leso abaningi abantu abangasasinaki nabangasasijwayele ngoba iqiniso lilonke lithi uma umelaphi wendabuko lalela i-calling yakho bhekelela ubizo lakho ukuze nesigubhu osithathayo siyamisana phela nabantu bakho kumbe nemimoya yakho ekungenile kukhona isikhathi lapho umuntu athatha isigubhu athi asisebenzanga noma simsebenzeli kanti ingoba isigubhu sakhe uthatha isigubhu esingazwani noma esingahambisani nomsamo wakhe kufuna sikubalulele ukuthi umsamo phambili okufuneka empilweni zethu sibhekelele umsamo uthola ukuthi esisigubhu sihamba siyogqitshwa emathuneni sosekwe isigubhu leso esihamba nezipoki esinye njalo njalo uthola ukuthi ke sihamba siyogqitshwa endleleni kodwa iqiniso lithi ke isigubhu mina ngizithandayo yilezo esihambisana nabantu abadala mhlambe senzuze mhlambe somndawe noma isamathongo ngoba sigqiba emfuleni sona bese uyabuya lapho usikhunge noma usibike ngenkuku akukho mngozi ke lapho ngoba akekho umuntu ozofa negazi esihamba masilifule kube khona lezo sigcina sikilanga mhlambe siye sifune uju esenhlanhlake leso ngoba uju akekho ngazi ukuthi into emnandi nento ehalelekayo nethandekayo uma isikhathi esiningi usisebenzisile uthola ukuthi kugcwala nezinyosi ekhaya esozibika umcebo sizobika inhlanhla ngakho ke izigubhu zidinga ukuthi sibe nolwazi olujulile ngazo futhi sibe nokuqaphela uma sikhuluma ngezigubhu ngoba ekugcineni umuntu yasithatha isigubhu sifike sithule kanti isigubhu asenzelwa ngosiko noma abantu bakubo noma abantu abamphethe abasithandi lesi sigubhu omunye asilande emazweni isigubhu sibone sesimfimfa sijuluka kanti siyakhuluma ukuthi la ekhaya asizwananga nomsamo noma negceke uyasibona sesiqhumisa abantu sekuyagulwa ekhaya sekunabantu abalokubela imali kanti lesi sigubhu esifikile la ekhaya ngoba besingenziwanga ngendlela efika yaxhumanisa umsamo kuyenzeka ukusithatha isigubhu inyanga ebisithi hamba kufika usubike uhlaba inkuku wenzele kuyanaluke kodwa iqiniso lithi uma wena unedlozi uthola ukuthi lisasigubhu sona esekudonsa kodwa sithakwe nezithako ezingafanele sifike siphikisane lapha ekhaya sithule noma sivesane senjani sifake umkhuhlane bagula abantu yiko kubaluleke ukuthi ma umelaphi wendabuko yazi kabanzi ngegubhu ngoba njengoba ngichaza ngithi ma unemimoya kufuneka isigubhu samadlozi okusekukhandwe amakhubalo okwamakhubalo ethongo abantu abadala okuyimithi yedlozi lapho esokuyona ukuthi mase sikhulumisa kuphakama obamkhulu bese beza isicelo sakho akufani nesigubhu ozosilanda nje sincinci amafutha kanti mhlambe kufakwa amafutha enkosazana ethile ningiyimkhubu kethiwe inkosazana ndikhulume iphutha basho icube ithile ezingafanele siyangena isigubhu siqhekeze wonke umuntu lo muntu ofakwe lapha ekhaya bese siyalwa naye noma elwa nalomndeni so kubalethe masikhuluma ngesigubhu sikhuluma ngento edinga ubuchule futhi singayizeli ngobuso noma ikanjani Igubhu ngiyazenza kodwa ngenza lezokuphilisa. Ngabe sezitha, ngabe samadlozi, ngabe lesenhlanhla kuphela. Zikhona ke nababaye bathe izenhlanhla sengengabalula. Okusenze uthamba sigqibe ethuneni. Cha thina sisebenzi kanjalo, sesivusa isipoki lapho. Ithonga lizwani nesipoki. Esami nje sigama khubalo, usungasibika nje umsamo ngempuphu. Noma ngenkuku kusihlanganisa nedalwa sisebenze uma kuthi nemimoya siqale sakhe leso sihamba siyogqitshwa emfuleni ukuze phela simemeze okhulu bakho noma ithongo noma isithunya sakho lapha emfuleni bakwazi ukusilekelela njengananga le enhla amazweni angale komaputo nikhumbe ukuthi ngeke ngakhuluma kwisajini nedlulele ukuthi ngake ngihamba ngolanda impande yasemaputo ngathwasa emaputo lapho othola ukuthi mase kufembwa kunesigubhu sokufemba leso sigubhu sike sikhandiwe ngendlela ukuthi abantu abadala nethongo liphakame likhulume igubhu ezinhlakelezo engenabungozi ngoba zisuke zilekelela wena nesiphiwo sakho osinikiwe ngamanye amazuke isigubhu akuyona into enhle nje ongayithatha kalula kodwa ngoba ekugcineni uzosithatha kanti mhlawumbe saphikisana nomsebenzi wakho kubalekela ukuthi aqala kuhlole umuntu ozokunika isigubhu ukuthi wena uhlobolile udinga inhlobono yesigubhu mose ukuya ngobuya ngendlala usuya kwinyanga usuthe ngicela isigubhu sa 20,000 ngoba sona kuthiwa siyabiza nje kushuthi sidonsa kakhulu ngoba ekugcineni nizothola sinobungozi bese simoshakalisa impilo yakho yonke isukela lapho ke indaba ogcina uthola ukuthi unuke khakuthi umthakathi uthwebule idlozi uthwele kanti wena ubongazi ubuyolanda umsebenzi ukuthi ufuna ukuphilisa abantwana ekhaya ufuna ukuphilisa izingane ekhaya kanti kugcineni lento ilethile isine mgozi ayizwananga nomsamo wakho ngiyanxusa ke ukuthi thina abaphathi begubhu nabenzi begubhu uma ngabe wena muntu ufuna isigubhu kufuna siqale sikuhlole ukuthi isigubhu sakho esinhloboni esizodinga wena ngoba kwenkathi uthola ukuthi wena unabantu abadala sikunika isigubhu kanti kwabona balesikweleti noma kunekweleti abagezekile still sifike sixabane isigubhu nalomsamo wakho ngoba kwamsamo wakho usuke ungalungile manje abantu bayibakhe lesigubhu ezihamba amaziphoqe ukuthi umsamo awuvumele into esifikile which is wrong ngoba masike sangena lesigubhu sase siphoqa ukuthi aphile impilo ephilwe efanele iphilwe la ekhaya so selihlehlile ithongo la ekhaya sesihlehlile idalwa umhlasi jike isigubhu ngase sihlabela ngase sigcinile amasiko sekonakele ngani ngoba isigubhu esiwamamba sifune amasiko wosiqaphela siyingozi kodwa kufuna isigubhu esihle nje uma susibekile ekhaya wasethula mhlawumbe ngenkuku ubikela obamkhulu ashisa impepho sesiyazula ukukhuluma naso uma kuthi uyageza noma uyashisa mhlawumbe ufake lawo mafutha othombe wafake noma uju noma mhlawumbe amafutha enkosazana ngiyalinganisa sesekumnandi ke hayi leso sithi faka inyonga egcineni yenkuku egcineni sesifuna izimbuzi siyakhula siya kwinkomo emva kwenkomo sesifuna inyawo embili qala lapho ukuthi ke ngoba manje besivele lesigubhu size ngenhloso ukuthi sizohlatshelwa la ekhaya isigubhu esihlatshelwa kakhulu esiphila ngegazi njalo ngenyanga kufuneka uhlabe ngenyanga kufuneka uhlabe sinobungozi ngoba mhla ungahlabile sizihlabela sona ekhaya ngamanye amazwi nathi thina belaphi siyadinga ukuthi sibe neqiniso kubantu bethu uma bexakekile bezofuna usizo umtshele nasi sigubhu kodwa lesi siyingozi la nasi sigubhu lesichasihle la azikhethele yena kumuntu kodwa ke ngenhlanhla ke mina ngilolu hlobo engingasondeli nokusondela esigubhini esizoba nobungozi ngiyazazi impela ngisifundile ngazitrainer kodwa ngenxa yomsamo owami ngulalelayo awuyidingi into eyabamba ifuna ukuthi ube necubu ezovuka ngelilanga zilima zabantu noma kube nenhlabathi yethuna manje ke kuyabaluleka ukuthi esigubhini bafowethu siyehle isigubhu kodwa masizwe ngendlela saxhumana nomsamo wakho uma umsamo wakho futhi uvumile mangavuma ngumsamo ziningi indlela zokuthi sithathe umsebenzi siwuphakamise ngaphandle kwendlela yesigubhu ningi indlela singakunika uphondo lenhlanhla ulugadwe njengeniclass singakunika ibhodlela lenhlanhla ulikhulumise livule izinto ngale kwesigubhu ngakho ke ziningi indlela esikwazi ukusebenza ngazo akwazi ukuphila umuntu sikwazi ukuphila ekhaya sibe umndeni onenjabulo onokuthula kodwa ngaphandle kwesici ngaphandle kobungozi ngaphandle kokuthi uyadla usunecala lokuthi mangakwenza ngokuthi la ekhaya sekukhona umonakalo ngale komonakalo yidle imali yakho ukukhululekile yidle imali yakho ujabule hlala nomndeni wakho ukukhululekile kube buhlungu ukuthi ngelanga kwakhona ogula ususha uvala unembeza ukuthi ayi ngabe isigubhu ke mhlambe sekuyisona leso sesigula isono zibanibani kubuhlungu kakhulu lokho ngiyafisa ukuthi ngilishumayele ivangeli lokuthi khona igubhu ezinobuhle khona igubhu elobungozi ngakho ke kubalulekile ukuthi ke qiniseka maye kumelaphi uthi akahlale phansi akuchazele yonke into ngendlela. Qiniseka nawe umelaphi, mina uma efile umuntu ngiyamtshela iqiniso ukuthi ngcono ngakuneki uma kuthi emsamo wakhe bathi abasidingi isigubhu. Omunye khona umuntu othola ukuthi unezizwe, kufuneka isigubhu sezizwe. So wena lapho kufuna sibhekelele ukuthi umsamo wakho uthi hayi kudinga isigubhu sizwe ngoba ikhehla lalekhaya lalisebenza ngesizwe. Njengoba ngisho ukuthi khona esokwelapha, khona esezitha, khona esenhlanhla. So ke zihlukeneke. Ngakho ke emphakathi ake siqikekele asingayi ngendlala, gcine sesiyiphonsa, sesifuna noma yini ngenhloso yokuthi sijahe ukuthi sifuna ukubona la siphila kangcono. Kanti ekugcineni umgogodla i-backbone yethu ewumsamo isihlehle noma isisifulathela isisidobile ngoba ukudutshwa abantu abadala noma yini engenzeka sungasavikelekile. Aqala lapho-ke amadlozi amabi kuthiwa umsamo lakha ungcolile kunamanzi amnyama, kanti akuwona amanzi amnyama nalanda into yaqekisa idala. Nadutshwa idala uma usushonile ngale ususenhlambulukweni uyaquliswa, bakushisela impepho ngala ekhaya bakwenzela umsebenzi, kanti umuntu onamaphutho namacala usuyidloze libike selokuthiwa kwaphehlwa amanzi kanti akuphehlwanga amanzi. Indaba yokulanda into efika ekhaya isiyona ibe yidungamuzi kudungeka izinto. Ngiyabonga.